na yekoko pimu ewo eye swami important money and hwede eko na Bremang community also am consistency ene ne yabetodwa se Astroturf retire pound to manyasem keto akra ne nyina ne se yebebo ama mabu ewo important ho anya ba bia diagro
Miem yenu bi eka ho e makro ene swami electoral area Bremang Astroturf wasasi mfimpinu ene dwenu mienu mu a na ekonkon ho saa kopim se lawyer John Darkon edine ni di echire bia obo modin epia ekoto Ghana gas eni mu a ombe ye ne mwa edisika ne bo som 2.5 million Ghana cedis ebesi mu a ene etumi anyam mrae ohwe bia ye a e obo bi obebo bo ba bi obeye ohuye ba bi obesesa wonta de ni ba bi enipa ebetena Ora John Darkon a oyɛ board member e wɔ Ghana National Gas Company e kyerɛ mu sɛ bia de akwanya kɛse ebe mama bu na e wɔ Bremang ene ne mpɔtɛm e wɔ Agokansie mu a ebe kakra no yebenya Agokansie titiru pii no a efiri Bremang a ewiase ete wɔ mu nkaka